Kagimba Abatutsi ni beza aranje ndabyemera Imana yabaremye irabishimira Abatutsi ni beza aranje ndabyemera Imana yabaremye irabishimira Abatutsi ni beza namwe mubyemere Imana yabaremye irabishimira cyane
Shambo, shambo, shambo.